Jotelo mawuok e riwruog siasa mar Kenya Kwanza osiro lwedo okang margi mar kalo chik omenda ma higa 2024 ma osebed kikwedo kod jopiny kod rowere mag Gen Z. Kane giloso Elda Maravine, kaunti ma Baringo, jotelo go kotelnegi kod jatend migao maduong' Musalem Davadi, oyango ni piny owacho nyaka yud kaka ginyalo solo osuru mar chulo gope kod dongruok mar piny. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa osiemo jotelo manie Kenya Kwanza mane ogombulu mar wito oko chikno kata paro mar chikno kendo jiwo jotelo mondo kik wuon jopiny e wach chik mar omenda. Weche mane osir kod jotelo mamoko mane oyuore romono.
Nataka tufahamu neno hili. Finance bill ndio msingi wa serikali. Finance bill ndio mizizi ya serikali. Kwa kimataifa, finance bill ikishindwa ama ikiangusha, the net effect, kusema ukweli, ni kwamba serikali imeng'olewa mamlakani. It is equal to a vote of no confidence in a government. Kwa hivyo, mimi nawasihi tu kwamba kama wa Kenya, let us be democratic as we are. Let us continue to realize that the best way to reconstruct our economy is for us to generate and create more opportunities for resources at home, and then to be able to then borrow on a limited basis.
Na mimi nataka niwatangazie nikiwa hapa, mimi nilipiga yes na niliongoza wabunge 204 wa Kenya kupiga yes. Sababu hii finance bill, nimesikia wale wa Gen Z pia wakiuliza, hii finance bill imeletwa na Ruto. Sio Ruto ameleta finance bill, imekuwa tangu